krata aba na oche se coronavirus no se de si ko no enya de a wo mani eje ho enu nti wo mo ehwe se aman bi wo ho a wonom e de tabo no to wo mo so wo ntimi emma oman nim na abra ensemi beto edwa no na nkrofo ka se Netherlands for de yi ban ni bi ato Ghana for so e wa pe e na wonom embassy no aba abonten aba be ka se de bi Ghana enka ho Ghana enka wo mo a wo mo de sa tabuni ato wo mo so no na ni nyina mu no wo kye se se wo fri Ghana ha se ko Netherlands a e fri nyame adom a wo kyna e ko nyina na wo be double test iti double test requirement e wo PCR test he na e wo speed test no e wo ho na PCR test no e ye 72 hours so don hwere aduosom mienu na wo be ye ansa na wo fri wo man mu e na afei speed test ne de e ho no a wo se don hwere nan e na wo se wo ye test na ansa na watena wi mu hye ama na tu e de akọ enu ti wo mo akyekyere mu wo mo kyerɛ sɛ e ko abi num ka ho a wo mo de wo mo kwa ehia sɛ wo mo ebeyɛ saa double test no e de obi a wanya mfinhye du mien sɛ na kyerɛ sɛ akwada kra e na afei border workers border students afei border school students wo mo mukuta ye Dutch wo mo diplomatic passport ana wo mo mukuta wɔmo so so ɛka ho bi enti wɔma yɛ nhyehyɛ ɛwɔ hɔ a wei ɛyɛ asɛm a wɔmo de ababɛtu edwa aman ne bi wɔ hɔ a ɛyɛ ade a wɔmo de tabono ato wɔnom so sɛ wɔma wɔ kwan ɛma wɔmo ɛma mewura ɛyɛ Netherlands ɛman no emu.